sijui ningepotea. Na shukuru ulitokea, mabayo kwa nikosea.
Can't seem to take my eyes off of you, especially up by your tongue.
Yata timia, 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 timia. Yata timia, 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 yote godalinumbia. Yata timia, timia, timia.